Ukuba kuya ngami mfathi ngaba ngihleli nawe. Bathi ngoba ngilana baby ngizama impilo. It's a red and white day, ngomso ngiyazidinga impiko. Isipho sami sangomso baby nguwe don't you. Isima singivumeli baby. But I miss you. Usuku olukhulu thando baby usuku olukhubaka. Usuku olukhulu thando usuku olukhubaka. Lona ngumlayezo osuka emzini othando lwakho. Sanwa ukube kuya ngami ngabe ngiyabuya izokunikeza uthando. But isimo asumayo ngapha ngizama ukuqeda indlala. But uhlala uyazi ngiyakuthanda. Happy Valentine's Day. Jabula lapho khona sanwa.
I wish bengiseduze la esihlale ekhaya. Sengizikhumbulele yena ngabe nibuyela ekhaya but alisekho ixesha. Solo nishaya ucingo ngithumele ke. Baby ngicela ulinde kusasa nami zoyenza iplan. Zoba mnani picnic khala ukhisi.
Ukube kuya ngami mfathi ngaba ngihleli nawe. Bathi ngoba ngilana baby ngizama impilo. It's a red and white day, ngomso ngiyazidinga impiko. Isipho sami sangomso baby nguwe don't you. Isima singivumeli baby. But I miss you. Usuku olukhulu thando baby usuku olukhubaka. Usuku olukhulu thando usuku olukhubaka.
That's why I always call you mama sita. Kodwa ngifuna wazi ngishaywa isimo. It was all my wish to keep you sipho. Now my wish ingase ngimile impiko. Happy, happy. Happy, happy, yeah, yeah. Happy, happy,
yeah. Believe me when I say mina ngithanda wena. Ayakekho omunye noma uba nensolo. Kufele ngibone wena. Uthando lwami nawe baby alidingi Dr. Love. Alidingi ikhehli lezi. Ngisho inyanga enkulu.
Ukube kuya ngami mfathi ngaba ngihleli nawe. Bathi ngoba ngilana baby ngizama impilo. It's a red and white day, ngomso ngiyazidinga impiko. Isipho sami sangomso baby nguwe don't you.
Isima singivumeli baby.
But I miss you. Usuku olukhulu thando baby usuku olukhubaka. Usuku olukhulu thando usuku olukhubaka.